Thank you. Da 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 composition that consists of three movements, Soldier's March, Wedding Song, and Columbia. The latter includes a solo by Maddie Raymond. Please hold your applause until we complete all three movements. We hope you enjoy.
Yes, no! Yes, no!
Thank you. you all very much. Have a wonderful evening.